Ndikulandileni abale okondedwa kulingali la usiku wa lero usiku wa 30 September 2023 okondedwa musiku wa lero tipitilizambe kupunzira mau amulungu pa mutu omwe ujone na kuti chisinsi cha moyo wa mutu chiri manja mamulungu musa upanikize moyo wanu po ukakamiza kuti ufanane ndi ena zanu ndi zanu basi ndipo musiku wa lero ndi funzo namba 8 ndimene kuchoka pa Oweruzo chapter namba 11 kuyambira ndimeka yoyamba mpaka ndime ya namba 11 mau a mulungu muchiya wa chalero akuti yefita ku Gileadi anali wankhondo wamphamvu iyeyo amayi wake anali mkazi wachiwerewere ndipo abambo wake anali mgileadi mkazi wake wa Gileadi anabereka naye ana amuna tsono ana amenewa atakula anapirikitsa Yefita ndi kumuwuza kuti sudzalandirako cholowa mnyumba ya abambo wathu chifukwa ndiwe mwana wa mkazi wina choncho Yefita anathawa kuchokera kwa abale wake ndi kukakhala mdziko la Tobu kumeneko anakakopa ndi kusonkhanitsa anthu achabechabe ndipo anatuluka pamodzi kukasakaza zinthu patapita nthawi Aamoni anadzachita nkhondo ndi Israeli tsono pamene Aamoni ankatira nkhondo a Israeli akuluakulu a ku Gileadi anapita kukamtenga Yefita ku dziko la Tobu iwo anati kwa iye bwera ukhale mkulu wathu wa nkhondo kuti timenyane ndi Aamoni Yefita anawawuza a Gileadi kuti kodi inu suja munkanana nane ndi kundithamangitsa ku nyumba ya abambo wanga mchifukwa chiyani lero mwabwera kwa ine pamene muli pamavuto akuluakulu a ku Gileadi aja anamuyankha kuti chimetabwerera kwa iwe ndi chakuti upite nafe ukamenyana ndi Aamoni ndipo udzakhala wolamulira wa onse okhala mu Gileadi Yefita anawayankha akuluakulu a ku Gileadi kuti ngati mundibwezeranso kwathu kuti ndikachite nkhondo ndi Aamoni ndipo Yehova nkukandithandiza kuwagonjetsa ndidzakhala wokulamulirani akuluakulu a ku Gileadi anamuyankha kuti Yehova akhale mboni pakati pa inu ndi ife ngati sitidzachita monga mwa mawu anu choncho Yefita anapita nawo akuluakulu a ku Gileadi aja ndipo anthu akumeneko anamusandutsa kukhala wowalamulira ndi mkulu wa nkhondo tsono Yefita anabwerezanso mawu omwewa pamaso pa Yehova ku Mizipa ameni okondedwa mwa mawu a mulungu ametawerengawa titsogozedwa ndi kulingalira kuonena kuti nthawi zina kuchitidwa chipongwe imakhala njira yapaderadera yotengera kumalo atsopano ntchito yatsopano abale atsopano komanso moyo wabwino watsopano ameni kuchitidwa chipongwe kukhumudwitsidwa kutayidwa kutengedwa wachabechabe ndo panda pake inde kumapweteka inde sikwabwino inde kumawawa komano mulungu nthawi zina amavomera kuti zimenezi zitifikire ndi cholinga kuti ikhale njira yotimasula kuzotipwetekazo ikhale njira yokatitengera kumalo ena abale ena ntchito ina moyo wina watsopano ndikuyankhula pano ena alipo amene akulira ndi misozi chifukwa chakuti adachidwa chipongwe chimene moyo wawo udasinthiratu moyo wawo udayamba kumva zopweteka kudzera mchipongwe chimene adalandira kwa anthu ena komanso alipo wena pakati pano amene adachitidwa chipongwe ndipo zidapwetekadi moyo sudalidi bwino koma kudzera mchimenechi adamasuka ndipo adakayamba zina ndi kuyankhula pano ali ndi moyo wina wabwino zedi ali ndi ntchito ina yabwino zedi ali ndi banjanira labwino zedi ali ndi machito ena abwino zedi adachitidwa chipongwe komatu kuti nkhani yawo muive mukhoze kuma kunja kuno kula satana amene amatha kumchita munthu chipongwe motsindika ambuye adalola ziwachitikire kuti awatengere pena ndikambena nonse amene mwina panopa mukubva kupweteka kamba ka chipongwe chimene adakuchita ndi anthu ena ndili ndi mawu musiku wanu nyengo zina chipongwe chimene timachitidwachi imakhala njira imene mulungu amatha kuyilola kuti itilengere pena itichotse pamaso pa anthu awawa ikatifikitse pena kumene mawu alathu kumene kutsogoloko otichita chipongwewa ndithu amadzapepesa amadzachita manyazi amadzaonekera poyera kuti adalakwitsa ndikukamba ndikwena pano amene mwina achitidwa chipongwe akudanda ura na madi moyo wanga wata ai moyo wanu sudate koma kuti chimene Mulungu achirema moyo wanu nchidzapa ngitsa kuti awawa achirema nyazi biro biro adzabwera nthawi ina kudza kupepesani adzafuna thandizo lanu inuyo nyengo ina yake Yehova adzachiritsa manyazi kopya Mulungu sanga lokereke chitike pachabe ai inuyo mumapemphera inuyo simudalakwe inuyo ndithu muli pachilungamo ngati mwalandira chipongwe koma inu simudalakwe ai nkhani imene sidathe ili mudzanja la Mulungu kamundibva kondedwa tatibvani woti tina chipongwe amayembekezera kuti tikutha ndipo moyo wathu sudzakhala sokanthu kuyiwala kuti chisisi cha moyo ndi tsogolo la munthu zili mmanja mwa Mulungu amen anthu akamakuchita ndi chipongwe amatsindika pochita chipongwepo ndi malinga onena kuti munthuwe basi watha moti alipo weda amayankhula mawu amene uchandangochoka ne moyo mwake adatha amene chalibe ntchito amene sanga chileso izi ndimachita izi ndine apa ndimatere amene uchongotere musatero musathe mawu sindinu chauzae ayi ambiri wanthu amene amachita anzawo chipongwe amayembekezera kuti pamene munthu uja amchita chipongwe munthu uja amamatola moyo wawo munthu uja amene ampanga dizeti munde kuti munthuyo akavutika moyo wake ukakulukutika sakakhala kanthu kuyiwala kuti tsogolo la munthu moyo wa munthu amasunga mchaura zimenezi sizili mmanja mwa munthu mzathu ayi zili mmanja mwa wotilenga Yehova tsono wotilengayi ndi woweruza wolungama wotilengayi ngochikondi wotilengayi ngosamala azimatheka wanthu kuchita chipongwe Mulungu nkusamalira za moyo wako ndikamawerenga Bible ndimaona nkhani zambiri za wanthu amene adachitidwa chipongwe ngakhale ndi abale wawo ngakhale ndi abwezi wawo koma Yehova sadawatayi adawasamala ndipo moyo wawo kutsogoloko udakhala moyo wopambana amene isai ndira malingaliro awanthu amene ingokhulupirika amene yamasintha nyengo amene ingodabwitsa amen ndodabwitsa amene ndodabwitsa amene okondedwa langizo langa musiku walero ndi ili musaupanikize moyo wanu kuti uzika kamina abe zinthu zimene zikungokukulukutani musamachite mantha kuyambiranso kapena kuyamba zina ambuye sataya wake amen alipo anthu ena wake akuchitidwa zipongwe zambiri zenu akunyozedwa akukuruka chilungamo chake nchakuti ndakapolo ndakapolo kuzinthu zina ndipo amakazapita abekaambaka mantha apatinanga kodi pandega nkukhala ine kodi kodi pandega nkuima ine kodi komatu alipasa anidziwa anthu zimene zikungowapondereza nkumawanyoza palibe choyembekezereka ndimati ndikulimbikitseni abale musauzunze moyo wanu musaupanikize moyo wanu kukhala mzimenezi ayi ngati mpata utapezeka yambani zina ngati mpata utapezeka lowerani pena ngati mpata utapezeka musachite mantha kuyambiranso ayi musachite mantha Yehova sataya wake Yehova sataya wake muone kuti chabwino nchiti muzingokulukutika ndipo ndimati ndinene nyambo imene anthu achipongwewa amagwiritsa ntchito ndi mantha amene amatidzala kuti ifeyo kopanda iwo sindingachite kanthu ayi akutedwa inuyo simungachite kanthu kopanda Mulungu malemba amanena kuti kopanda ine simungathe kuchita kanthu kopanda luchauta koma kopanda wanthu kopanda wanthu kodi ndimudaona kuti satana atachotsedwa kumwamba udamusowa kumwamba kuti ayi we are missing the devil here ayiso kulibe adamuthotholako zakumwamba zidapitabe kuyenda ndipo zikunkerabe kutsogolo ngakhale kisana na mitenga wake zidatsitsira kupansi ndi mmene monso moyo mainde kuyendera bori okubalokotedwa kuti alipo weda amene mwina inuyo mpowaona mmaona ngati ndi VIP koma ayiso okondedwa satani moyo wanu ndi mtendere zinthu zimakoma kukhalamo ndi mtendere Yehova sataya wake musakhale pansi pakukapolo onyozeka pansi pa zipongwe chifukwa cha mantha ayi tamkhulupirani alipo ena akondedwa atalimba mtima ndi pamene adaona ulemero wa mulungu atalimba mtima kuyamba zina lero lali patsogolo adaona zisomwe za mpiri chifukwa chakuti adalimbika mtima kuti ine ndidalira yehova mchimenechi ndipo yehova mwenye zodabwitsa mawu a mulungu ambeti awerengawa it's exactly what I'm saying kunena kuti Yefita wobadwa ndi bambo amene adapeza mayi wachiwerewere iye mayi wake wa Yefita anali mayi wachiwerewere ndi bambuyo atakwatira mokhazikika atakamtenga Yefita akhale azimulera kubanja lokhazikikali bambo wake adaberekanso ana wena ana amenewa adayamba kumnyoza Yefita monga adawerengera akuti iwe ndiwe mwana wa mkazi wa dama pakhomo pano mdera tuno palibe chimene iwe udzalengepo ayi kunena kwina kumtchira chipongo kha ngati iwe sindiwe so munthu pakati pathu ifeyo ayi Yefita sadalimbane nawo iyo adachoka nakakhalabe ndi anthu opanda pake kutobwa koma no adazindikira gawo la mwa iye la mphamvu kuti akhoze kumenya nkhondo adangokhala kumeneko ndikumachita zopangitsa kuti akhale chiphanza zidawavuta agulu lija lidakumbukira tili ndi mʼbale wathu ife amene nkwa mphamvu amene akhoze kutithandiza mpaka adakamugwadira mpaka adaira kumpempha kuti mubwere mutse tithandize okuti adathamangitsidwa ngati munthu opanda pake koma adaira kapemphedwa chifukwa nchiyani iye sadaupanikize moyo wake kuti akhalibe kapolo pakati pano azimnyozabe azimtozabe ayi adavomereza anthu wanga chipongwe adavomereza anthu akundida adavomereza anthuwa sakuona chaphindu mwaine koma yehova adaikiza paino kukhala chiwanga cha nkhondo ine ndi anthu opanda pake achabechabe tikhala olimbikitsana mpaka tikhala gulu la mphamvu limene likhoza kukwanitsa kuteteza dziko ndipo zidakwanitsana zimenezisa okotedwa mukhoza kumadzaona ngati opanda pake yeti inunso muli ndi zanu mkati mwanu zimene zikhoza kuthandizanso ngakhale moyo wawo amene akuunyozaniwa iki chimugwira ndipo nchoonadi sindinu munthu wachabechabe ayi sindinu munthu wopanda pake ayi angokhala anthuwa mchipongwe mamawo amene wabale okondedwa tiphunziramo zinthu izi choyambirira chiyambi cha moyo sichifanana chiyambi cha moyo uno mdziko mlayi sichifanana ulendo wa moyo okondedwa ngwake wake ngwake ngwake anthu amene munganene mdziko lino kuti ali ndi chumawa mwafufuze sadayende mnjira imodzi ayi ayi ndi chifukwa chake ndikukulangizana abale okondedwa musamakhale ndi phuma lakuweruza za mawa sizidziwa popeza chiyambi cha moyo chimakhala chosiyanasiyana Yefita tu wawo chiwekambira nkhati apawa kuti amene adakira kugawa pempha kuti akathandize aigiriadiwa adabadwa chiwekwa mayi wachiwerewere chiyambi chake chomvetsa chisoni chiyambi chake chosakondweretsa koma Yehova adziwa kusamalira nkhale wanthu ndikuyankhula ndi wena pano amene mwina mbiri zanu sizabwino ayi amene moyo wanu mwadutsa mokulukutika mwina nkutheka mumaona ngati kuti inuyo mulibe ntchito iye adziwani chiyambi cha moyo sichimakhala chofanana alipo wena adapita mathasathasa zimawayendera kumakolo awo ngabwino komano ali mchuma mathero awo mwina nkutheka sadzakhalaso choncho alipo wena amayamba movutikira kwambiri zedi koma kumapita kwa moyo okondera nkukhala wanthu mapwepwete alipo wena amayamba bwino komano nkudzavutika nkubweraso kakha bwino moyo mchisinsi moyo mchisisi moyo mchisisi mwa ichi ndimati mnene kuti pamene wena akamakuchitani chipongwe musamagerekete kuti mudzakhala pasi pa chipongwe mpana kalekale ayi inunso ochita chipongwenu mukakhala kuti muli pathasathasa musayembekeze kuti zidzanelo mpaka na kalekale ayi dziko mperete moyo umatembenuka moyo chiyambi chake sichimafanana sizimateta aliyense ni mbiri yake zimangovuta kuti anthuve timatiopangana chipongwe sikudafunika kutero ayi mwina nkutheka amene mukuwapanga chipongwewa ndamene adzakhe thandizo lanu mawa mwina nkutheka amene mukuwanyozawa ndi akhala mtsogola moyo wanu mwina nkutheka iwo amene mukuwasambwadzawa amenewa ndamene mudzawagwadire mawa makiyi a zinthu zina za moyo wanu yehova adapatsa iwowa mukunyoza chala chokudyetsani chiyambi cha moyo sichifanana kotero mukamamuona munthu lero chanzeru mungachite nkumulemekeza chifukwa za mawa sizimadziwika ngati mweka kunda abale anu pena ya mikani kumwamba mwina nkuteka Yehova adauna kutogona wapanga amene ukula kalabuzi anu mwina Yehova adauna zina kutogona chifake akupasani antu okuzunguliraniwa opezeka moyo mwanu mudzasa mala mudzikana obwino chifukwa adabwira moyo wanu chifukwa zimangopela uchitika kuti wena ama mkwitira njironi sarana kufuza moyo wanu wena koma sina fuya zitelo winari yese ya uda adamlenga mkufunika ndipali mkutekela sina funika antu vamerika lope mpira tizika zana sobwino zamawa sisi majiwika chiambi ya moyo sinifanana sinifanana aya adaba ngono sinima fanana chajimuri ndi joko ndedwa onyo seka lero ni mabwana amawa mkuteka onyo seka lero wa mkuteka alipa training jabe mkuteka mulungu akungu wako nzekere chapa chajikuru shimada nyamula zimango dabwitse kuti chisinsi chodabwitse chimene mulungu ama ika pa moyo wa munthu sikimatha kuonekera ndi maso akuthupiwa kawiri kawiri mabwana amene mukuona lelowa adakhalapo ana anthu adaonyozapo mkuteka sadadziwe kuti mawala awo lidzakhala lotere ndimene zinamuchitira Yefita pokapezeka pakati pa abale wake adamunyoza namuyesa ngati munthu wopanda pake osadziwa dera limene lolo odzawateteza bwana wawo wowatsogolera ndamene modi kupezeka kwake kunali kudzamba ubale ndi anthu akuti adzakhala owatsogolera sadadziwe okondedwa musamathe mawu ndikambena nali anthu ena wake amalalata kwambiri amanyoza kwambiri ndipo sasamala za anthu kwambiri zedi ndikuwuzani tsiku lake mudzazolika ngati muyangʼana zingano pansi mudachita manyazi munthu amene mudamtafulira na amene walenga makiyi atsogolola moyo wanu kodedwa limandikambenani chonde 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 mudziphunzira kukhala bwino ndi wanthu zamawo sizipanganika onyozeka lerowa chimene mulungu adawalengera chidzanja lake onyozeka lerowa ali nzisisi zikuluzikulu zakumwamba onyozeka lerowa ndikuwuzani chilipo chapaderadera chimene adanyamula Yefita mwa iye munali utsogole wa mphamvu mwa iye munali ukatswiro menya nkhondo kumene abale wake sadawone adamunyoza nafika pompitikitsa kumchita chipongwe koma Yehova sali choncho Yehova sali choncho kondedwa malemba manene kuti ngati mkuteka monga mukhoza khalani ndi mtendere ndi anthu onse mawu amenewa mutenge phunzirani kukhala munthu wamtendere ndi anthu onse lekani kukhala wazipongwe moyo wanu udzakhala moyo wabwino amen chachitatu ndi chabwino kondedwa achipongwe osamabwezera chipongwe achipongwe osamalimbana nawo nyengo ndi imene imadzawaphunzitsa kamundipaka achipongo samabwezera chipongo ndipo achipongo samalimbana nawo nthawi ikubwera idzawaphunzitsa kuti kuchita chimunthu chipongwe nkwa chabe ndipyangwa ndi wena pano kodedwa amene adachita chipongwe anthu ena panopanda anthu amanyazi chifukwa nyengo idatembenuka ndipo ikuwaphunzitsa inde inu mukhoza kukhala munthu wachisoni kwa anthu amene adakuchita chipongwe koma nthawi idzawaphunzitsa ndithu ndipo nthawi ilibe chisoni nthawi imakhazika pansi imakupatsa maphunziro opweteka achipongwe osawabwezera chipongwe ayi nthawi idzawaphunzitsa chimene ndikakulangizani kunena kuti kwa achipongwe mungoma matukako mwamtendere sindawerenge malemba kuti Yefita ndipadamba kumenya nda abale wake ayi Yefita ndiwadabweza mkwiyo ayi Yefita adapita pa status kukanyozaso ayi adakidwa chipongwe sadabweze mawu ayi adangotsamira pa Yehova amene asunga moyo wake nthawi idadzawaphunzitsa anthu adasengeza chichikulu ndichofunika chimene chidagwada mwa Yefita ndipo adakampemba ndiri ndi mawu kwa inu abadakondedwa amene mukuchitidwa chipongwe musakhalenso inu solalata onyoza obweza moto ayiso awasabweza chipongwe achipongwewa nthawi idzawaphunzitsa adzachita manyazi tsiku lina Yehova atatembenuza merere inonso achipongwe ndi mawuwa mukumva molero lino mbovotenga umudziganizire kuti koma ineyo nthawi idzanichita chipongwe ndithu Nthawi zanyita chipongwe kwa bwino nkupepesa kwa bwino nkukambwino ndi anthu chotsiriza palokondedwa ndi Yehova akayika tsogolo la munthu olo munthu yomulanjira chipongwe bwanji nkunyoza bwanji zimenezi sizikwanitsa kuchotsa tsogolo labwino limene Yehova adayika sizimatheka zipongwezi zimangotibalira manyazi kutera zipongwezi kumangotibalira maudani kutera zipongwezi okuti zimangotitsekeza zabwino koma chimene mulungu adatsimikiza kuchitira munthu kayamutankira chipongwe bwanji kayamutamunyoza munthu webwanji tsogolo lake ngati litsanusa motero limakwaniritsidwa ndithu koma kuti inu achipongwenu simukhala mbali azodzadyerera za munthuyo inu achipongwenu mumadzachita manyazi patsogolo ndichifuweyeke phunziranu kukhala bwino ndi wanthu kulibe mnyozo umene umaletsa mulungu kudalitsa anthu kulibe chipongwe chimene chimayimisa tsogolo la munthu ayi nkuta ya nthawi kugwirana chipongwe nkuta ya nthawi kugwirana chipongwe ndipo mati nene ndikungodzibalira matsoka kudzibalira manyazi amawa kupangana chipongwe zimene chauta adayika pa Yefita kodedwa zidakwaniritsidwabe ndipo Yefita adakhala otsogolera adamukaniza kutenga nawo madalitso abambo awo koma kumapeto kwake Yehova adampatsa dera lonse kuli iyenda amene akhala otsogolera amene akhala olamulira chimene Yehova wokozera munthu palibe wina amene akhoza kuphadzitsa kulibe zanu ndi zanu basi moti nonse chino chipongwe musadandaule chimene Yehova anakukozerani palibe munthu amene akhoza kutenga ayi koma kuti achipongwewa adzachita manyazi pamawa mulungu akatemezwa perete ziyambaso kuyenda bwino musamabweze chipongwe ayi nthawi yokhayi ndikuti aphunzitsa zochitika zokhazi ni maphunziro awo okwanira kutembereza munthu ambuye akuthandiza na malokondedwa kulingaliranso mozama pa zimene tabvanso madalitso kwa inu usiku wapambana amen.